Kama unachukua rekodi. Yeah, now it's time to lunch. Hapa nataka tu itulie ni chukue.